ucikiranganje mu byo bujejwa harimo buri nyine ubworozi ko butomora neza buri kumwe na fomi ifumbire y'ubwoko bwa iri uko izotangwa mwisunze ibyo mwagiye muravugana ikigira kabiri mumenye kwiyo fumbire yose irondegwa nabe n'igihugu mu gihe hotangwa iri yose ishobora kuboneka ngaha abajejwe uburinzi n'ubworozi mu makomine twese turabe yuko ibyabarimyi na cyane cyane bakuru bakuru de domande nini zifumbire abantu bagiye barasaba dusesangure turabe yuko abo bantu yofumbire basabye bafise imirimo ingana n'iyofumbire basabye Icyo cyaracyo bwa no ku madoromi hose. Bimwe twavuze byo ku mipaka ya hose. Ejo ni tuzosangira ahubwo hari aho abariko basaba ifumbire mugabe iyo fumbire itagiye kurima igiye guca mu nzira z'amagendo. Icyo rero abajeje uburinzi n'ubworozi mu makomine ni igikorwa cyanyu. Nibaza ko mufise la liste nk'uko mwabizikirije abapeperaye y'abantu bose ifumbire bagiye barasaba nibaza ko bica byoroha kugira ivyo nibaza ko mugucikanje yabivuze muri ingu nyene birashobora kuba byamaze kuboneka tukabimenya cyose uko byifashe uko mushikira nganje gutorera inyishu yihuta ikibazo cha doromi mu ntara zateza kuronka doromi ziyikuye muri fomi fomi nibaza yuko muvugana muri amana nimbe hari iyo bafise ariko birana byonangaza ko bayifise muche muri abamushobora gukompleta iyo bafise ataye bafise naho muri aba babandi basanzwe bayitanga ko bayifise kugira izo ntara nazo zironke doromi yihuta ikibazo cy'imbuto z'ibigori ubushikira nganji navyo nyene birihuta ko mumenya imbuto zose z'ibigori na cyane cyane panse nka nitrua hamwe na bazoka zose ziri ku butaka bw'u Burundi izo mvuga n'abaprebase izabaye komande zisigaye ku butaka bw'u Burundi muzimenye uko zingana muhejeje kuzimenya amabepe ya yezirimo bace batora maishantiyo bayatere kugira tuzozihabe n'icyo gutuzi neza ko zimera ene tubone gusa ko dutora amafaranga y'umwe n'igihugu tubanze twirasire neza ko zimera ibyo abakurikiranwe na izabu nacyo ndabivuga ko izabu ni wacabagara mu gihe umwe n'igihugu zitwara ntizimere mugabo je navuze izo zisanzwe mu mastock kubera na conservation usanga harije zitakurikiranwe neza imbere ko zihabwa umwe n'igihugu zibanze batore mu mayishantiyo mu ndwi imwe ziba zameze hanyuma babone ko zimere imbere yuko bazihereza bene igihugu indi recommendation iraba twebwe twese tujejwe intwaro n'abajejwe uburimyi n'ubworozi ko ku mbuto y'ibiraya koto himili zabari nyibi biraya abagwiza mbuto ko bijukira izimbuto ziteba kumera kuko ziteba kumera niko zibikika uvyimbuye mu kwa kane mu kwa gatanu ikamere no mu kwa gatatu no mu kwa kabiri mbere urabibika bigashika mu kwicenda bitaramera bigashora gutegwa mu kwicenda mugabe izi zindi dusanganywe rushora kuzirika meza renze abi zicazononekara ibi navyo izabu niyo gufata ya mbere mugabe nako tujejwe intwaro dufate guhimiriza abagwiza mbuto mugabe kandi saba izabu abagwiza mbutira abanzi nize muwo muzirikira hereza bakwiza mbuto nazo
utwaye makantiti zivugiti iyi kantite nayo ndaguhayibi tujatu sanga bamenyereye umugwiza muto ntiyandike ngo ndondere ibigusa muce mubire ko nibarondera amatona ngaduku muri ayo matone twongere twensere ngo zijya nazo nibasa bitone zitano twensere bitone imwe imwe tuzosanga bongere bazimenyere kora kwaza babonye yuko zibikika nimbuto nziza kuko nuwovyimbura ata amafaranga bifise ku isoko wo bibiko kazorindira hajya tabuze ku isoko ukatumena ku isoko bicavyo icyo rero nibaza kwizabo muri distribution y'imbuto na kizira gikorera ko nayo rekomendasi ikurikira usaba gushikira nganje ko abantu batsindiye amasoko yo kuzana izimbuto z'ibigori batanga neza ikiranga munsi tukamenya igihe izimbuto zizoshikira nibatangira kuza barazana igiswahili kirekire ngo amadolari n'ibindi na muntu numwe ku mbuto domando yigize ikinyaruka abashikiranganje bari ngaho babiri umwe naho byo umugoro wundi avuze ikibazo cy'imbuto hageze irima ni karahara muganda nibacura nawe uraba ku ruhande abandi badasaba n'amafaranga menshi n'amafaranga makeya ikirero kirihuta ubushikiranganje bugikurikirane tumenye neza ati mbuto zibazashyitse kuri iki gihe navuze ko ubushikiranganje butora inyishu y'intara zateza guherezwa ishwagara na fomi mugareho n'izindi ntara nabonye ishwagara itarashika ibi byose birihuta ibi byose birihuta kuba abantu batanga ishwagara baca banyarutsa kugira ubushikiranganje bumenye neza ko ishwagara yashitse mu ntara nsaba bo mu ntara nabo yari ishwagara yaba ifumbire yashitse mu ntara yose bayidepuwaye gushika mu mazone ahabene igihugu bayitorera niturindire kuzokwiruka ku munota wa nyuma hamwe dora dushatugwana bacamo twaguze ibitoro twaguze ibi tuyitware tubitware byose bigume ariya ku mazone yegera bene igihugu uko bizabiraza ariko tubirungika ku mazone n'ibigume ku mastore